Amagumu abandla kaqunda kandaba ezitha kakhubuni kamafu kalanga. Namkelekile kaloku lomzi wenkcubeko yesintu, umva amagqabi amaxolo nengcambu. Namkelekile kulomzi wamachiza okunyanga. Njengoba nisazi kaloku namhlanje ngumvulo osuka apha esincokola khona ngokukhoyo phayana evenkileni kwavusilanga ku-www.vusilanga.co.za. Lusuku esincokola ngalo kaloku ngokuthi kuncede wena phaya evenkileni, ngokuthi kuncede ikhaya lakho kanye kuncede abantu onothi ubazi kaloku uthi kubo ingathi le ngxaki yenu singathi xa sinoya phaya evenkileni ingakwazi noko ukufumana ukuncedakala. Lolo suku kaloku namhlanje. Xa sincokola kaloku namhlanje sesithi xa siyigqiba incoko sithi khawuzifumanele nawe phayana evenkileni, wena ongazange ukuyojikela khawuye nje ukrobe ukuba yintoni enokuthi ikuncede. Kuyathengwa kaloku ngayo ivenkile by ordering online, kanti ukuba iya kubhida le nto yokuodarisha online uba kaloku ziyafika ezi zinto, uzawuzifumana indlela ekuqhagamshelwana ngazo nathi kwaphayana ku-www.vusilanga.co.za. Usikhangele, you either send a Facebook message, ikhona ibutton pho icofayo izophuma apha kuthi sincedisane nawe, okanye ke you send a WhatsApp message sikuodele kweli cala kaloku sikucacisele ukubana njengoba sewugqibile uorder ithini ke ngoku indlela ukuba yeza lifike apho kuwe ekhaya. Namhlanje siza kuncokola ngayo ikhombo. Sibiza ikhombo kaloku ba i-combination yamayeza liqedlana esithe ngokujonga iingxaki zabantu sathi abantu nazi iingxaki zabo ezininzi. Kube ke into eza kukutyabula apha emalini ukuthenga le, uthenge le, uthenge le, uthenge le. Sathi hayi, masizidibanise ezi zinto zincedayo ziyeleleneyo zisebenza kakhulu ukujongana nezona ngxaki ezixhaphakileyo ebantwini, and highly discount ezi zinto ukwenzela abantu bazokwazi ukuphila. Sathi ke xa sibiza le nto yiyo ikhombo, and at a highly discounted amount yaba yi-R650. Uzazifumanela ke loo khombo, uyibone uba ayizukunceda na wena. Don't forget kaloku to subscribe ukwenzela ukubana ungaphoswa nayenye ezawulandela emva kwale khombo. Siwagawuleke njengoba siqhele uwenza, siwarhuqe. Xa siwarhuqa, siwarhuqele ekhaya kaloku uba lithi litshone ilanga sibe sesifikile sincokole ngayo ikhombo. Le khombo le njengoba sesisitsho igxile ikakhulu ekukhupheni izinto ezimdaka apha ngayo le khombo kaloku mntanomhle. Sikhupha imigqwaliso, sikhupha izimnyama, sikhupha izichitho. Wena mntu othi nami isilwane ingathi ndinaso, uyayifumana kwale khombo. Kube kuchathana omncinanana kodwa iphinde le khombo ibe yimali efikelelekayo ixabiso layo kunemali obuzayikhupha xa ubusithi ndileqwa sisilwane kujongwe loo nto. Umbuzo ke xa sizama uncedisana sikhawulelana ngokuba kukho ntoni kule khombo mntakabhele. Eyokuqala into kaloku apha kule khombo uza kufumana iyeza lokufutha, bathi kukugquma ke abanye abantu, or to steam ngokwasesilungwini. We've discussed ke ukufutha nokubaluleka kokufutha okanye ukugquma, or to steam. Apha kweli yeza lokufutha elibizwa ngoba ngu-step one, kuba kaloku la mayeza nee-step, kuye u-step one kaloku oliyeza elithakwe ngamayeza amaninzi akhawulelana nawe. Nawe mntu uthi hayi, mna iyeza lindilungeni kudala ndihamba, eli yeza uyisele izinto ebantwini balo. Eli yeza kaloku lithi likugutyule, likukhuphe eso sichitho, eso simnyama, lo mgqwaliso, likuhlambe eli yeza. Uthi use-day 3 nawe ubone uba yeyi, ndiyanconywa ngabantu bathi usike wamhle ngoku ingathi uzawusithathela nabantu bethu. Lilo kaloku eli yeza elingu-step one. Xa uligqiba elo yeza lingu-step one lokukhupha izimnyama, siliguquleke mntanomhle ngokubana sisebenzise elinye iyeza esilibiza ngoba ngu-step two. Eli liyeza elihle ke iyeza lokukhanyisa, iyeza lokucenga. Kulapho kaloku sithetha khona nezihlwele, sicela okuhle, sicela amandla, sicela imali, sicela amadoda, sicela imisebenzi, siyacenga kulo eli yeza. lihle nakulo sisaguqula kaloku andithi kwela lokuqala besikhuphe nazo ezi zinto zifakwe ngokuqathulwa into okuthiwa zintlanga ezimdaka ngoku kweli sicengela ukuba zingaphinde zontlanga zibuye sicela ukukhuselwa kaloku kweli iyeza lesibini elingu-step 2 sicenga loo mabandla ke kulo xa ugqiba ke singene kwiyeza losela apha kaloku sibulala zona ezontlanga zingaphakathi sibulala loo madliso amadliso ayeza ke ezindidi akhona la madliso afakwa ngaphantsi wena mntu naloo mntu nithandana kunye xa nichithwa ngelinye ixesha nichithwa ngalo ela esasibambelelo sangaphantsi eliyeza losela kaloku lijonga nazo ezo nto nawena mntu othi ndinebekelo eliyeza losela liyagutyula mntanomhlapha ngaphakathi enzela ukuba usheke nokungumntu ongenazo izinto ezimbi ebengafananga zikhona kuwe ungumntu amayeza lapha ekhaya ke abantu bayazi biyeza ngalinye siyalisebenzisa kubekho eliguqulwa ngalo xa uguqulwa ke likaloku unika uyeza lophalazi ukwenzela uba zonke ezo nto bezithe zafunyanwa ngaphakathi emzimbeni zibe ziyaphuma it is only under certain circumstances apho kuye kufumaniseka ukubana noko wena ubudinga nocinywa asinalo ke lokucima kula khombo because bambalwa abantu esithi xa sibaqaphela sifumanise ukubana bayadinga ukucinywa xa ikhona ke so sidingo siya kufakela nalo elocima ngokuncokola nawo ukwenzela uba sigutyule nangaphantsi lelo sela ke eli elilandelayo ke nje bantu lelo phalaza eli elilandelayo ke kwakhona kule khombo xa uthi uyayijonga uzafika kukho nesiphondo okanye isigqabo apho siye sifake you choose either wena ufuna esi sithi kule ndawo ndikuyo yeyi hayi bayagibisela bayalwa banemisindo abayeki sikunike kaloku esi sikukhuselayo uzawusibona sona nawo umbala wakhona ngumbala othi kuyaliwa apho kaloku eso siphondo sifake amayeza ohlanganisa sifake amayeza okukhusela sifake amayeza okulwa sifake amayeza othi nasebusuku noba iintonga ziyathunyelwa kuwe usebenzise sona eso siphondo omnye ke sithi kuye xa sibona imeko yakhe sibona bayi noko wena awufanelwanga sesukula wena ufanelwe sesi sihle ikakhulu sithandwa ngosisi ke esi sithi mna ndifuna uthandeka ndifuna ubonwa mna ndifuna ukugqama mna anikwe sona yena esi siphondo sisi nabo ke abafana awu omalandelwa zintombi ezithi bhuti okanye sisi ndizeke sithi bhuti sithi sisi kaloku kweli xesha indoda enyakwazi uba nenye indoda sisabe nomnye usisi ungayazi uba ke ngoku sizapho okanye siyapha kodwa ke ziimeko zeli xesha esingazi ukuziphendula xa sigqiba ke komnye umntu siye sifumanise ukuba zikhona ezinye iimeko ezijongene naye lo mntu esizawuthi xa siyijonga sibone uba masiphinde simfakele elithile iyeza esingalifakiyo ordinarily kuyo le khombo I will make an example omnye umntu eyona nto imleqayo uhlukene nesithandwa sakhe ngenxa yazo ezizichitho emigqwaliso ezizimnyama kwaqhuma uthuli kaloku kolo thando omnye wathi forsake nomnye wathi hamba bayotshona kaloku kwanzima siye sithi ke xa kunjalo sijonge imeko ngelinye ixesha siqonda uba makufakwe isikhafulo apho kwenzela ukubana lo oshiwe sesi sithandwa sakhe sikwazi ukubuya kwelinye ixesha ke ngabantu abatshatileyo aba imeko yabo yenza kube nzima ukuba lo mtshato ume uzinze and lo mtshato udungwa ngabantu abasemacaleni abangangeni indawo kule nto abawudungayo nje umtshato kuba izidungamzi azipheli sithi xa sijonga loku apha emabheleni sithi hayi noko apha masisifake isibambelelo ukwenzela uba siqinise lo mtshato zizinto ke esiye sizifake ngokujonga loo meko besitshilwa lo ngobe siqala ukuthi omnye umntu eyakhe into yambi ibe ithakwe naso isilwane sizindidi ke izilwane uzuyimamele ke ividiyo apho sincokola khona ngezilwane xa sibone uba ingathi sikhona isilwane kuye lona umntu okanye kule meko yakhe sithi kuye kuyawufuneka ke ngoku wena uthi chatha i-300 rand sikwazi ke loku wena eyakho into siyithakele ukubana igqothe nesilwane asinazinkukhu ke asihlambi mlanjeni sikunika nje izinto godu kuyosebenzele ekhaya izinto ezicacileyo usibethe isilwane siyahambe ukuba siyesabuya uyathi ube idala ubhele ingathi esasekhaya sibuqinarha sithi khawuphinde usondele siguqula amayeza kaloku sijonge ukubana xa siye sagqitha kule nto kuxa kutheni sitshintshe kamayeza awuphinde urhole nto kuba kaloku sisalwane sasilwane besisizamile kuqala sabuya mandiyithethe ke ethi abantu ngamangqina kabantu abahamba apha ekhaya asibinayo into yomntu othi sibuyile ziba khona ii-conditions esimxelelayo umntu condition number one ukuba ulandelwa sisilwane sikubuza imibuzo ethile kuba kaloku asihloli apha ekhaya siyazi uba yintoni le kulandelayo xa sigqiba ke sikunike loo nto uyisebenzise ixesha elininzi ke ukuba sithe xa sisenza le nto yokukulahlela esi silwane ngala mayeza ethu goduka nawo sibuye siyakubuza ukubana ibuye ndawoni le nto yesi silwane atho mnyhayi ayibikho xa ndiphayana ekhaya iba khona xa ndiye kule ndawo ndimane ndiyogada ibhedi yakhona ndibale amazinki khona sithi kaloku xa sikunika thina izinto zosebenza zisebenza kule ndlu ukuyo yiloo nto sithi qhumisa apha sithi chela apha sithi ithi apha layite elikhandela apha zonke into sizenzayo kule ndlu sithi kuwe xa siyibona imeko ibingathi istrongo sithi funa umntu akuqinisele ukuba awufuna uqiniselwa apha emabheleni ukuba ke ngokuthe wemka esi silwane ngelinye ixesha xa ukomnye umzi siyakwazi uphinde sibuye I will give umzekelo ebendingafuni ukuwunika ngelinye ixesha esi silwane ulaliswa uhanjiswa naso sisilwane salo mntu uthandana naye uthweleyo uzawuthi kaloku xa uphayana kwakhe asizukukuyeka kuba kaloku sesaphayana asizukwazi ungena apho uhlala khona kuba kaloku sisebenzise amayeza okusibhekelisa kule ndawo uhlala kuyo ukubana kaloku ufuna ukuncedakala siza kucebisa sithi yithi uthi ixesha elininzi ke kwabanye uncedo luye ingabilulo olu umntu alufunayo omnye umntu siye simcebisa ukuba esi sakho isilwane sale ndoda soze sikwazi ukuhlukana nawe ungekahlukani nale ndoda hayi mandiyiyekilale bantu abahle kuba kaloku sithetha ngemicimbi ebuthathaka ukuhlukanisa abantu nezinto abazithandayo sithi kawujikele kaloku uye kula venkile yakwavusilanga uyokhangela uba yeyiphenye into enokukunceda ukubana awuyifumani into enokunceda khawusibhalele zikhona ii-contact details zethu phayana sibone ukubana singathi thini njani okwa kaloku nje sibulela kwezo sihlwele kaloku ethe zasidibanisa eziqhubekayo ukusidibanisa ziyabaqokelela ukuba uyayijonga i-subscription rate iyakhula abantu bayeza kwavusilanga sibulela kaloku loo manye nyange ngokusiqokela abantu basifundisane and we are grateful for all the comments that we get from abantu abathi we benefit kule group uqhubeka ke mntana omhle to share and subscribe ukwenzela uba nabanye bafumane okwakaloku nje sithi ze kube chosi kaloku ebantwini abadala kube hele siyacamagusha.